Inkampani yenqwelo moya eMzantsi Afrika ebizwa Airports Company South Africa iceba ukuhlengahlengisa kwaye yandise indlela yenqwelo moya engundoqo kwisikhululo sayo esisekapa. Olu lwandiso luquka ulwakhiwo lwendlelana ezisemacaleni zokulinda. Injongo yolu lwandiso kukuncedisana nokukhawuleza kokuhamba kwenqwelo moya kwesi sikhululo. Lo ndoqo wendlela eza kwandiswa iza kuba kumgama ongange-3,500 meters obude kwaye iza kwakhelwa kumgangatho ophakamileyo ukuze iinqwelomoya ezintsha nezinkulu njenge-A380 zikwazi ukuchopha kwesi sikhululo. Olu hlengahlengiso lubalulekile kuba luza kunyusa inani lezothutho zomoya eNtshona Koloni kwaye liza kubangela ukuba isikhululo senqwelomoya sikwazi ukwanda kwixesha elizayo. Ukuze iprojekti elolu hlobo yenzeke, kudingeka imvume yesebe lezemicimbi nezendalo ukuba ivavanye uphembelelo kokusingqongileyo. Olu vavanyo luqwalasela uphembelelo leprojekti enoba nalo kubudlelwane bendalo kwakunye nengxolo yenqwelomoya, ukubaluleka kweentlobo zezityalo nezilwanyana ezahlukeneyo, ezentlalo nezoqoqosho kule ngingqi. Kwaye iza kuqinisekisa ukuba onke amaqela abandakanyekayo nanomdla anikwa ithuba lokufaka igalelo lawo. Xa le ndlela yenqwelomoya ihlengahlengiswa, bambalwa abantu abaza kuchatshazelwa yingxolo. Xa isikhululo senqwelomoya sikhula nezothutho ngomoya lusanda, kungalindeleka ukunyuka kwengxolo yenqwelomoya. Kodwa ikhampani ejongene nezikhululo zenqwelomoya eMzantsi Afrika, iAirports Company South Africa, iza kusebenzisana necandelo lezophapho ukugcina izingo lengxolo lisezantsi kangangoko. Ukuphumelela kovavanyo lophembelelo kokusingqongileyo, ukwakhiwa kwale ndlela yenqwelomoya luza kuqala kwaye le projekti iza kudala imisebenzi emininzi kakhulu kwezokwakha. Iza kubangela ukwanda kwenani lwenqwelomoya eziza ngqo eKapa. Loo nto iza kwenza kube lula ukuba amashishini alapha athumela nangenisa imveliso kwamanye amazwe, athumele imveliso zawo ezingenayo neziphumayo esixekweni. Ukongeza koku, imisebenzi iza kudalwa kwabokhathalelo lwezakhiwo, inkxaso nezixhobo nabantu bokhuseleko kwakunye neenkonzo zesikhululo senqwelomoya jikelele. Ekuhambeni kweminyaka, ukwandiswa kwezitishi zokulinda kuza kongeza iivenkile zorhwebo nezokutya. Loo nto ivule amathuba amaninzi ezoshishino. Okunyuka kwenani labatyeleli liya kuthetha ukuba kufanele kongezwe iihotele neendawo zokutyela zakhiwe eNtshona Koloni jikelele. Loo nto iguqulela kwizithuba zemisebenzi ezongezelelweyo kubantu bezokhenketho. Le nkxaso inkulu kwezokhenketho sonke singayilindela. Ayizukuba ngabahlali bendawo ezingqongileyo kuphela abaza kuzuza, kodwa nephondo leNtshona Koloni liza kuzuza. Ekugqibeleni noMzantsi Afrika uphela uza kuzuza. Siyathemba ukuba konwabele ukuva ngeprojekthi yethu yohlengahlengiso lwendlela yenqwelomoya.